what you need.
What you need.
Yeah.
What you need.
Bayaro, bani shan ruwa sai faro. Ga ilimi kuma tauraro. A hankali na zama hero. Dan gata mai sace zuciyar ƴan mata. New generation mamman shata. Allah ya ji kan mamman shata. Bayaro, bayaro, babban yaro.
Ina da waje.